Langi langi masimi, langi chela shone mi. Manzi nhlaba likhaliphi, birthday ka boy ngolwesibi. Thina ugela ufuna ici, thanda umhlanga selitshi. Iqolo lami lichaka umshini kodwa ngiyabona lifuna isikhwelamthi.